uno munsi ndaza kubereka kununoza imishatsi yanje kubera igume iri muri sante nziza. Ngaha nari nahejeje kugira traitement avant yo koza imishatsi. Ushobora kuraba traitement yanje na l'huile d'olive ngira mu yindi video nagize. Ushobora kuyiraba avant mugana nagize traitement na l'huile d'olive kubera imishatsi yorohe avant yuko ndayoza. Hama uye ndaza gukuramo ayo mavuta na shampoo n'amazi. Hama sinza kuyisokoza, ndaza gusa kuyoza gutyo amavuta avemo kubera ngire iyindi traitement. Ubu nahejeje gukuramo amavuta irya l'huile d'olive mu mishatsi na shampoo n'amazi. Hama ubu uye ndaza gushiramo traitement ya protein. Iyi traitement ifasha kugira imishatsi ikomere ntibe fragile icike cyane, urumva ituma imishatsi ikomere. Hama ibyo nakoresheje kugira iyi traitement ya protein naragize video, urumva ushaka kumenya iyo traitement ya protein kuno nayigize ushaka kuraba iyo video. Muga ndiko ndagira amaparti y'imishatsi nagize 4 parti, amaparti ane. Hama sinasokoje imishatsi yawe yanje, sinayisokoje kubera nshaka kuyisokoza hanyuma, urumva. Ndiko ndagira amaparti ane, hama apres ndaza gushiramo kuri chaque section iyo traitement ya protein. Hama apres nce ndayi suka nyabutatu, no nce suka nyabutatu canke nyabubiri igume muri ayo maparti ane. Iyi routine muhejeje kuyiraba mwokwibaza yuko ari ndende cane kandi mutabifitiye umwanya, mugabo ni gusa rimwe dans deux semaines, urumva ubigira rimwe hama ukareka imishatsi yawe kuno ushaka ukagira style kuno ushaka deux semaines, urumva. Iyo rimwe ubigira ni vyiza kubifatira umwanya mugire soin y'imishatsi kubera igume ikomeye, hama igire sante nziza, igume ikura neza. Ngaha nahejeje gushiramo iyo traitement ya protéine ituma imishatsi ikomera ntikike. Hama nahejeje nuko imishatsi yacisa, hama ubuye nashize ko sashe ku mutwe, hama ndayireka igume ku mutwe isaha imwe kubera yinjire neza mu mishatsi. Ubu isaha imwe yaheze, hama ndaza gukuramo sashe kubera murabe kuno imishatsi yacisa. Hama nza gukuramo parti imwe gusa murabe kuno imeze kubera shaka kuyozamo iri muri ayo ma parti ka ane kubera ntibingore koza, hama vyose bivemo neza ninayoza. Ubu nuko imishatsi icisa apres, hama ncandayoza ncankuramwo ibirimwo n'amazi akanye, ntimugire amazi ashushe canke ahoze, ifo yuko iba amazi akanye kubera sino kubera muri iyo traitement ya proteine harimwo amagi, urumva harimwo amagi n'ibindi bintu muga uyozemwo n'amazi ari warm canke amazi ashushe, amagi acasha mu mishatsi yawe, urumva kubera ivyo ntibishike muyoze n'amazi akanye, hama muce mwoza na shampoing kubera bivemwo vyose. Ubu nahejeje gukuramwo iryo traitement ya proteine, hama nace igihe nahejeje gukuramwo vyose n'amazi akanye na shampoing, urumva igihe vyose vyavuye ku mishatsi, naciye nshiramwo conditioner imishatsi tose, naciye nshiramwo conditioner, hama naciye ngira amaparti 6 ku mutwe, hama nkaca ndashiramwo conditioner, nkaca ndasokoza imishatsi itose harimwo conditioner. Ibi birafasha kubera mwisokoje imishatsi yumye birababaza, kandi kenshi imishatsi icika, mugabo mubigize imishatsi itose harimwo conditioner ica yoroha ku gusokoza, hama mugasanga imishatsi idacitse cane kandi ntibibabaza gusokoza. Kandi mwisokoje mutangure hasi ku mishatsi hama muduge ku mutwe, ntimutangure ku mutwe mutwara igisokozo gushika hasi, mutangure a la fin y'imishatsi yanyu, hama musokoze, hama mugende hejuru gushika ibe fasili yo kuduga hejuru, ntimutangure ku mutwe gushika hasi. Hama igihe nahejeje gusokoza naciye nkuramwo iyo conditioner, muga nashize twist ku mishatsi, naciye na twistinze imishatsi yanje kubera ntisubire ku gufatana kubera sinkenere kuyisokoza. Kandi hama igihe nahejeje gukuramwo conditioner zose, nuko imishatsi yanje yacisa harimwo ama nisutse nyabubiri ku maparti 6 y'imishatsi yanje, hama ubuye ndiko nshiramwo traitement yo gukuza imishatsi, mushaka kuraba kuno nayigize ndafise video iexplika kuno nayigize, hama iyo traitement ndiko ndayishirako ku mishatsi, ni traitement iri supposé gufasha gukuza imishatsi hama gutuma idacika cane, ndiko ndayishirako yose, hama ndiko ndagira attention imishatsi ntifatane, kandi ndiko ndayishirako ngira attention, hama apres nkaca nisuka kandi nyabubiri. birafasha kubera sinkenere ku gusokoza kandi mudasokoje imishatsi yanyu kenshi imishatsi nticika ntizocika cane. Urumva nivyo ndiko ndagira, ndiko ngira parti mwimwe gushika meze nkashirako nkaca twistinga kandi imishatsi ntisubire gufatana. Hama igihe nari nahejeje gushira ko vyose ku mishatsi na igihe nari nahejeje nashize kandi sashe ku mutwe nkaca ndarindira isaha imwe vyinjire neza mu mishatsi. Hama isaha imwe yahejeje nace ngira ivyo ngira nace noza imishatsi. Ubu uye woshobora koza imishatsi yawe n'amazi ahoze ntaco nayogeje n'amazi ahoze ntaca ndakoresha shampoing nkuremwo vyose bivemwo odeur yose ivemwo. Hama nagize parti imwe imwe gushika mpeze sinakuyemwo ibisuko vyose nkaca ndavyoza gutyo. No na nagize nakuyemwo igisuko kimwe nkayoza n'amazi na shampoing nkaheza nkaca ndayisuka kandi nkagira iyindi parti nkasubiramwo gushika mpeze zose. Hama ivyo nabigize kubera imishatsi yanje ntifatane kandi sinkenere kuyisokoza kandi. Hama igihe nahejeje ivyo yari fin ya rutine yanje. Mushaka kuraba amavuta nkoresha ubuye ko nahejeje koga imishatsi, mushaka kumenya rutine amavuta nkoresha, mushobora kuraba video zoza muri iyi misi iza nereka kuno nshiramwo amavuta mpejeje kuyoza. Hama ivyo ngira kubera imishatsi igume yoroshe hama nticike. Mwakunze iyi video muklike kuri like, hama musubscribe kuri chaine yanje, hama muklike kuri cloche ya notification. Murakoze kuraba, hama tuzobonana kandi uwundi munsi. Bye.